Bonisa u-109% kokushayida. Ke ngoku ndizawunibonisa uba u-109% uba singambhala ngamagama ngu-109% okanye efanayo no-109 ofana 109 kwizinto eziyi-100 kanye per 100 kanye kwizinto eziyi-100. So le nto ithetha uba ngu-109 kwizinto eziyi-100. Uba ubuno-100 kwizinto eziyi-100 ubuzawube une-whole eyi-1 into epheleleyo. Ngoku sino-hundred and nine omkhulu ke ngoku no-100, kodwa ke singayibhala as a fraction ethetha uba ngu-109 over 100. Masimshayide ke ngoku sinelapha into epheleleyo esi square esiyi-1. Siyasibona uba sipheleleyo besikhe sasibala sasazi uba singu-10 by 10, theba ezi square ezincinci ngaphakathi ziyi-100. Uba sifuna ke ngoku zibe yi-109 ezi piece, ithetha uba sizawushayida sonke esi sipheleleyo esikwi-square ngoba ziyi-100. Sizawusishayida sonke esi square sisigqibe, sizawusishayida. Uba ungasishayida ithe uba ngu-100 lo, ngu-100%, ngu-100 over 100 okanye ngu-100% okanye ngu-100 kwizinto eziyi-100. Ndiyayicinga uba inoba sowuyayiandastenda uba uthetha ukuthini u-percent. So le ithetha uba ngu-100 over 100 okanye into epheleleyo eyi-1 yonke. So, ke ngoku kuthiwa masiveze u-109%. Sino-100 apha, ke ngoku sidinga ezinye eziyi-9 izikwez ezincinci. Ngoku sizawubala zibe yi-9 apha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lena ke ngoku ipisi le ngu-9% le ipisi ezinto ezincinci eziyi-9 esizishiyekileyo ngu-9% kwesi square esinye. So ke ngoku uba sijonga lena enkulu isquare nezi ziyi-9 ezizishiyekileyo, ithetha uba sino-109% lo apha sino-109% apha.